Cheikh Tidiane kamu junjone dana ñew ba mu ñewé moy Cheikh Tidiane kamu junjone dana ñew ba mu ñewé moy Cheikh Tidiane kam ñu junjone dana ñew ba mu ñewé moy Waman you hebuni Waman yoroni Khalifa Sheikh Mohi